Sancho the Devil, the gay from Kansas. Will you kindly take the floor and tell us what is Kansas thinking? And what is Kansas for? Well, Kansas is for farmers. We stand behind the little man, and we need a firehouse in Topeka. So help us if you can. La da 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 da. I see the gentleman from Utah, our friendly Beehive state. How can we help you, Utah? How can we make you great? Well, we gotta irrigate our deserts. We gotta get some things to grow. And we gotta tell this country about Utah. 'Cause nobody seems to know. La da 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 da. La da. Da 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 da